usazo chuka machechi wakambo batsi rwagoka ama usazo chuka machechi wakambo batsi rwagoka iwe usazo chuka machechi wakambo batsi rwagoka iwe usazo chuka machechi iwe zitara mwariri nwera iwewe ama usazo chuka vanona mata iwe usazo chuka vana mati
burst out, prophets.